kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio rpa ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
ukutagira amahirwe angana hagati y'umugabo n'umugore mu bijanye n'ubutunzi biracahanze isi mu Burundi amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi amenyesha ko imico amategeko atubahirizwa ko biri mu bisubiza inyuma mu butunzi umukenyezi ari naho haviramwo bimwe mu bijanye n'amabi akoregwa mu buzima bwiwe bwa misi yose ni giki cokogwa kugira umukenyezi agarukigwe muri ico gisata ninda kwiye kubikora inyishu z'ivyo bibazo ni mu kiganiro ku isoko Josine Kaze ni jangire ndakibashikirize Kaze Tufasha karorero amabi akoregwa abakenyezi aribonekeza mu makambi y'impunzi z'abarundi mu ikambi mahama mu gihugu cy'u Rwanda abakenyezi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA bemeza ko ico kibazo gihagaze ku bukene
abenshi haba kubera baba hariho kwiheba kubera ibibazo babayemo ugasanga ba mu buzima bidakunda ko adashobora kubona n'amavuta yisiga muraze abantu b'abakobwa cyangwa abantu b'abagore bakenera agatenge bambara barakeneye karato rero mu kujya kudushaka ugasanga bagiye kwigwanirira bajya gushakisha ubuzima
ahantu turi mu nkambi araho usanga nk'abana b'abakobwa ugasanga abahungu barabashikisha utuntu ama bana kubera basaba baturonka nyene bakemera kuja gushurashura ugasanga batwaye inda canke banduye uburwayi nta muntu aja gushurashura kucyo nyene babasa ibintu barondera urabona nka benshi nk'ubwo hari imiryango bashyize bitwa ibintu by'ibyiciro bya gatatu ugasanga abana bagiye gushurashura kugira bashobore kuronka icyo bifashisha
igihe umwana w'umukobwa adafite uburyo bwo kugura bijya bikoresho nyine akemera ashobora guhura n'umusore kandi akamwereka ko ashobora kubimufashamo ugasanga umwana w'umukobwa ashukishijwe ibintu by'ibiryo cyangwa se amafaranga agashurashurwa ku nguvu muri ubwo buryo
nk'uko biri mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi abakenyezi n'abigeme birimizi n'ababa mu bisagara barakoregwa mabi afatiye ku kutigenga mu bijanye n'ubutunzi ivyo bikibonekeza mu miryango mu kazi no muri politiki sigugwa na Marie Louise Barichako arongoye muhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
kurondera uburyo kuja mu butunzi kuja mu kurondera ibintu bizoguteza imbere bizogutuma uronka uburyo wigabira birakenewe cyane ku muntu wese kuko nta muntu numwe baravuga mu kirundi gutigaba ntiyigaburira mu gihe wewe udafise uburyo ushobora kuvuga uti ubu ni jewe ndabufise n'ubwi wanje ndabukoziki uba uri uwo kugaburirwa ibyo ari byo byose uzohabwa ibyo babonye byose uzosega uzosaba nturi umuntu w'ukubahwa biratuma rero na bya bindi byose tuvuga uretse no gukorerwa mabi na bya bindi byose tuvuga ngo ukunganishwa kw'abagabo n'abagore ukunganishwa kw'abahungu n'abakobwa erega ntitwongana wewe ufise uburyo nanje nta bufise kuko tuzogenda kwiyamamaza wewe utobwa kuko washoboye gushika kure washoboye kugira ibikenewe byose washoboye guha bariya bose bakwitura jewe nanje kuko ata buryo nari mfise sinzoronka kandi ibyo ni ibintu leta ishobora gukora ikagirama imigambi iyo kugira iti kuva uburero reka duhindura ibintu duteze imbere abakenyezi dufasha abakenyezi kwiteza imbere baca bakora imigambi yo kubibigisha no kubibafasha kubaha umutahe no kubakurikirana kandi ibyo birashoboka cyane birashoboka yuko leta ishobora kugira iti mashirahamwe mwese muri ko murarabivye iterambere ry'abakenyezi nimuze gira imigambi tubashigikire mushigikira abakenyezi biteze imbere ico rero kigatuma rero mu gihe wamaze kuba umuntu yifashe afise ica afise nawe n'umugabo muri kumwe yaba uwo mubana canke uwo mukorana canke uwo mwegeranye azomenya ko nawe uri umuntu afise akamaro ntaheza ngo asubire kukuvugisha uko ashaka ntasubire kugukubagura uko ashaka ntasubire kugukohotera uko ashaka kuko arazi ko nawe uri umuntu w'agaciro hajya mu kazi abakenyezi kenshi igituma niki babategeka ivyo byo kugira ngo turyamane nuko bibaze uko takindi bari ni nk'igikoresho niki kintu wogurisha
ibihugu bitandukanye byateye imbere byarashoboye kugabanya mu gukinga mabi akoregwa bakenyezi kenshi byaciye mu iserukirwa ry'umukenyezi mu nzego zifata ingingo hamwe no guhamahigwe angana n'umugabo n'umugore nk'uko bisigurwa na Pascal Niyonkuru yanonosoye ibijanye n'iterambere ridakumira
ikibazo cya mbere bashize imbere cyari cyo gushyira abakenyezi mu nzego zifata ingingo n'amategeko kugira ngo babe aba mbere mu gufata amategeko ahana canke akingira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ikibazo cya kabiri bitaye ko cyane nuko ubutungane buhana iryo hohoterwa b'ubutungane nyakuri kandi abashaka ubutungane bakaronka ubwo bushobozi bwo gushikira ubwo butungane. Ica gatatu kwabaye ukwita ku buringanire hagati y'abapastori n'abagabo mu byerekeye kuronka ubushobozi buhagaze ku butunzi ariko kandi no kubukoresha neza bose kandi. Ica kane ca nyuma cabaye kwita ku mico n'imigenzo kenshi ahubwo bituma ihohoterwa rifatiye ku gitsina turifata nk'ikintu gisanzwe ukamengo sinicaha mu migenzo no mu mico imwe imwe y'amasosiyete tubayemo.
Uyu mwihwezo w'umuhinga Pascal Niyonkuru uciye usozera ikiganiro ku isoko. Josine Kaze nije nakibashikirije naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.